Mangabe ke namhlanje usuku lakho lokuqala ukuthi ke usjoine cofa ibutton usubscribe ukuze ke njalo nje mangikhipha zona ke indaba lezalani ningizima Africa zezemidlalo nawe uzokwazi ukuthi ke uyithole. Umqeqeshi weMamelodi Sundowns uPitso Mosimane lejingele uthi ke esikhathini samanje ke akukho lula ukuqeqesha ngenxa ke yamaconditions akhona angaphansi kwaso ke isigaba lesike seCOVID-19. Uthi ke uJingile bazama koko kusemandleni ukuthi ke balandele ke yonke imigomo ebekwe uhulumeni waseNingizimu Afrika ukuze ke bona ke baphephe njengeqembu ukuze ke wonke umuntu waseNingizimu Afrika naye ke aphephe kusona ke isimo lesi ke seCOVID-19. Mamelodi Sundowns iqeqeshela laphana ke eRustenburg eRoyal Marang Sports Complex. Paul Alexandra ongumdlali weBid Vest Vest uthi ke unesifiso sokuthi ke angabuyela emuva ayodlalela lona ke iqembu leSupersport United. Kanti ke lona ke ungumphathi weliqembu oyiCEO uStanley Matthews uthi ke naye ke ubona kumqondo omuhle ukuthi ke basayine yena ke uPaul Alexandra ngoba mayibheka uyabona ukuthi ke ukuhamba kwakhe ke umkapteni wakhe uDean Ferman lokho ekuvula isikhala sakhe yena ke uPaul Alexandra. Seqeshi weBafana Bafana uMolefe Ntseki uthi ke kuyamkhathaza nje kakhulu ukubona ke abadlali abalana ke eNingizimu Afrika bangaphumeleli ekudlaleni kumaligi amakhulu njengeLa Liga, iBundesliga. Uthi uma ubheka lokho ke kungasiza kakhulu kwiqembu lesizwe uma ke abadlali abalana eNingizimu Afrika bangakwazi ukuthi ke basayinwe badlale kulawo maligi lawo amakhulu.